usuku lokugcina le-full council yethu siyagoqa namhlanje njengomkhandlu waseThekwini emva kokusebenza kanzima umsebenzi omkhulu oguqula impilo zabantu zibe ngcono. Uhlelo luhle kakhulu ngoba sobe silalele nama-political parties nawo esho ukuthi abona ukuthi kusetshenziwe kanjani. Nakuba iy'ngqinamba bezikhona kodwa kuningi esikwenzela abantu bakithi. Siyazi ukuthi abantu bengabe bengakhokhile kugesi ngey'nkinga ey'thile bekuvele kucishe. Umkhandlu waseThekwini uphasise inqubomgomo yokuthi kuyaxoxiswana kube nevumelwane bakwazi ukukhokha ngoba ivumelwane zokukhokhelana kubaluleke ngendlela esimangaliso. Injabulo njengoba nje uDisemba izobe ibuzwa la eThekwini. Ingani phela silindele usuku olukhulu lwe-birthday ka-African National Congress la ubaba uCyril Matamela Ramaphosa ezobe adressa isizwe ngoJanuwari. Ngalelo langa-ke siwumkhandlu waseThekwini sikucijele konke lokho ngoba silindele iy'nkumbi zabantu. Niyazi ukuthi sesithole iy'nkumbi esifika kuma-million. Ngakho-ke silingele noma yini silungiselele konke. Ngibonga kubambisana nongqongqoshe beprovinsi yethu kanye nabase-national.
As advised by Mama Albertina Sisulu, we all need to look back and check if we have done well. Where we have done wrong, we must admit. Apologize if necessary and ensure that we don't repeat similar mistakes.